Hoki mai anō ki te Ao Mārama me ngā taipitopito kōrero o te wā. Ko te raukura Hawke, e nanai o rēnei ki atu, ko ia te Māori tuatahi ki te toa I te tātua o te toa kaimamau o Aotearoa I te whakataetae mamau matākai kutu a tērā marama. E rua te kauma ono tau te pakeke o tēnei uri o Ngāpuhi, Ngāti Whātua me Tainui. Ā, ko tōna whāina nui ki atu ia te kaimamau Māori toa o te motu. Anei a Michael Cugley.
He kai hoko kākahu I te awatea, he kai mamau I te pō. Anika a te raukura e rere nei ngā rangi me te tautoko a tana whānau.
Yes! And he lands on his feet! Have you ever seen such agility?
If anything, they're the backbone of what I do. They're my drive. Even though my mum, she's the one that doesn't want me to do this line of mahi. She was the one that got me into the business. She was a fan when I was a fan as a young'un. So maybe it's her fault that I'm in this line of mahi.
E waru tau ki muri ka timata tana ako I ta mamau, ā ko ngā tua hangata o te WWE I whakatauira I tana taira.
Kare tu atu ki a Rey Mysterio, rāo ko Jeff Hardy. Te tiro ana ki a hau, he tangata poto, he tangata iti, no reira me whaituranga ki ngā nekehanga high flying, kia peke mai ngā pito pito ki runga rawa, kia eke I roto I te squared circle.
Ko Aaron Henare tōna pauako, ā koia te pautoko manawa o Warrior Wrestling. Ko tā hōkia hia kia whai nei ngā tapuwai o te mataora Māori e mōhio tiana huri I te ao.
Ko ngā nekehanga kia whai ki tērā wāhi, tērā pea me whai ngā huarahi o tōku coach Henare, kei ai he tūranga ki New Japan Pro Wrestling, ki Hapani, and tērā pea ka neke a haurā ko tōku wāhine ki Melbourne, ki tētahi organisation called MCW.
I roto I ngā tauko Warrior Wrestling tētahi ara kia kuhu mai ai ngā tāngata mautere katoa ki te ātā mira mamau. Ā ko tā Hawke, kā taia e ngā uri ā kiwa.
Everyone that comes along our lines knows how to perform on a stage, knows how to get the word out there, and that's exactly what we do at professional wrestling.
Ko tāna whāinga kia eke ki te ātā mira nui o te ao ara ki te WWE, engari I mua noa atu I tēnā kā tuki atu ia ki tōna hoa I te Aotearoa Showdown, hei te noaima mo te taitara toa kaimamau o Aotearoa. Michael Cugley, Te Ao Mārama.